kusakaniza ting ngati science.
Ukamaimba phone ndimamva kukoma. You my ex me na follow love again. Kundiyiwalitsa zomwe na vapeni. Anandisiya kugwidwa
pretty girl.
Ukamaimba phone ndimamva kukoma. You my ex me na follow love again. Kundiyiwalitsa zomwe na vapeni. Anandisiya kugwidwa Ndikudziwa yena anakutaya monga khini. Anakumvetsa uluru ngati wa kwinini. Mdzakusamalira iwe monga khini. Pretty girl udzawala ngwee ngati khini. Khungu lako ndilowala iwe super clean. Ukhale nane ngati slim jini. Ndavomereza kukhala chikamwini. Ndodo papewa kuteteza nga kang’wing’i. Super key ya moyo wanga wasendiwe. Ngakhale utakata ya badziwe. Kuti adaniwa asadziwe. Sunga chuma cha moyo wanga ndiwe.
Ukamaimba
phone ndimamva kukoma. You my ex me na follow love again. Kundiyiwalitsa zomwe na vapeni. Anandisiya kugwidwa
pretty girl.
Ukamaimba phone ndimamva kukoma. You my ex me na follow love again. Kundiyiwalitsa zomwe na vapeni. Anandisiya kugwidwa
ndikhala. Iwe pretty girl zibizo zonse unatolela. Chilunga moncho timoto unakolela. Chukondi janga ndicho zama sizo yesezela. Konze kele mjila zoso sani sokolela. Sada kusevi girl ulinga di penalty. You more than V6 and the Renaulti. Ndi wona zakala sulinga di tenant. You control like limotin other than T-Poti.
Pretty girl
Ukamaimba phone ndimamva kukoma. You my ex me na follow love again. Kundiyiwalitsa zomwe na vapeni. Anandisiya kugwidwa
pretty girl.
Ukamaimba phone ndimamva kukoma. You my ex me na follow love again. Kundiyiwalitsa zomwe na vapeni. Anandisiya kugwidwa
Samaoni ngati mune ndimphavu ya midoli. Ndikamane na kulibe wina ngati wedzikoli. Wona mpaka ndakuyembela soka mingoli. Maso saona wina manga wona iweyo. Kuwala kwa mbili godi na weso umatua. Ndinakupeza banja mandifusa tu antua. Sinzi wachidaso chomwe udapela dzua. Khungu lako limachito posa dua. Biando back yeso back. Miyago give you everything that you yako lack. I love you kwa mbili olwa mapo nuo that. You the M players to me land in that.
Pretty girl. Ukamaimba phone ndimamva kukoma. You my ex me na follow love again. Kundiyiwalitsa zomwe na vapeni. Anandisiya kugwidwa
pretty girl.
Ukamaimba phone ndimamva kukoma. You my ex me na follow love again. Kundiyiwalitsa zomwe na vapeni. Anandisiya kugwidwa